lweni namalale veva emahovisini etindvuna tembuso.
Lesikhwama sekucetha amalale veva sasukunyiswa makhosi ngeminyaka wa 2019 ngenhloso yokusile Eswatini imicetse ngamalale veva. Lelibandla lalesikhwama belisemahovisini etindvuna tembuso lapho beliwethula imisebenzi yalo kanye nekucela kwesekelwa tindvuna tembuso. Umhlonishwa ndvunankulu Russell Dlamini wetfule kutsi tindvuna tembuso tinikela nga 70,000 emalangeni lokuyimali lesuka emakhikhini ale tindvuna.
A couple of years ago, I noticed the spike of malaria cases. So I know when it is a suspected case, I know when it is a confirmed case because of my background in DRR. So I've been actually, I received questions on my phone. So, siyabona kakhulu ukuthi niyasebenza, siyabonga kakhulu.
Indvuna yelitiko letempilo umhlonishwa mduduzi mathebula ithi ke litiko letempilo linemithi yekwelapha malale veva ngesizathu sekuthi lesikhwama siyambambisa uhulumende ekuthengweni kwayo.
Most of the malaria drugs fail to attract bids during tender. So you find that in most cases we don't have the malaria drugs. If it wasn't support the EMF, we will be in serious crisis when it comes to controlling malaria. Hence, as a ministry, we support today's initiative, including all sustainability response initiatives. Zero malaria starts with me.
Sihlalo walesikhwama Thandi Nxumalo uthi ke lesikhwama sidinga 65 million emalangeni wekuthi ke sikhone kusebenza ngelizinga lelibhekekile.
Sifuna ukuchenya singemaSwati ukuthi thina sibe the first country in sub-Saharan Africa ukuthi eliminate malaria. We're excited by the opportunity lenamhla asinike yona PM ngoba i-opportunity yekuthinabo bahambe nathi basite in advocacy. Ngathi sive labakho makhona ngalitiko ngelitiko bakhuluma nebantfu lengilabantu lesifuna kufika kubo nathi ukuthi bahambe nathi asidingi imali kuphela tinkampani kulama sector abo sicela ti donate. So lo 12 million less in Brazil is a drop in an ocean. We still want more and more. To date, we have been able to meet every single request your national malaria program. We have been able with these lama drugs as watenga where we've needed to buy them.
Kube ukuthi nga April 2025 kube netinhlelo tekubutha imali yelesikhwama lapho tingapane netihlangano titawuba ingcenye yato. Etindzabeni kubika Sondo Mlangeni nabongani Masuku. Embabane.